Nasize mvuze ko nzoza naho hoba mu mvura y'urushana namwemereye kugumya ibanga jyanye bikunde nzoza kuraba uwanjye nkunda naho nari hega yemwe Nzimano ni mwe nshaka Icho kunwa sinshaka Gufungura singonga Umutima nubinkundira Ubona kunze ntamubona hari hehe ba Na ariye kibasumba wanje munyereke munyereke ariye kiroroge wanje ariye kibasumba wanje ese kaka yako hamwe munsi y'urugo Nakumbuye ya nwengo Tui chariye kukarago Amwenyura takaigo